Hey, ça y est, le père de Niam. Hey. Hey, on va là.
Hey, c'est cool. Ben, on peut mettre là. Kito phela basona benze kona kombili ngoba phela ukutshwala phambisana nenyama lento mfethu ihamba kanje ngayo uyihlukanisa
ukake
hayi uhlukanisa
manje kutshwala manje ke kutshwa ngala ukhona umgidi wehlabisi inyama yikho abantu badla ihlabisi kodwa inyama yikho mabeqeda kudla ihlabisi utshwala kukhona yonke inhlobo utshwala
mabeqeda
kudla ihlabisi nje
kuyimpoko ukuthi baqale ngehlabisi
baboqa ikhabishini
baze benyame
badle inyama hayi abaye inyame badle ikhabishi bayetshwaleni
ya
inyama ayibona kube ngala kube omunye umgidi wenyama ekulu eningi kungabikho ngisho ichashaza lotshwala ucabanga bangake komuphi umgidi oyehlabishi nokuqa inyama
ngala futhi manje umgidi wenyama eningi wavele iyathanda kodwa manje alikho abukho
umtshwala bangake omuphi kwabantu kumsebenzi lowo ekhabishi noma lowo enkomo oyenyama
bangakho ekhabishi kodwa
bangakho
indlela ebuya etshwaleni
so bangakho oyenyama kube kuthiwa phela manje yabona wonke umuntu uzoqala adla ikhabishi leli
nepapa
before uya enyameni phela senza umsebenzi kamkhulu
la
umkhulu wayevegetarian wayengayidli inyama manje simenze lo msebenzi ngeklabishi maze kuqetshwe ngetshwaleni okadlanga iklabishi
akayefuthi
awuqali kulo wawo owenyama ube soza ngala ukhetho
mina ngimina ngingake ngiqale ngiqalaze ngisuke ngazi ukuthi ngiyexabishini bese ngiyajika ngoqanye
kana umdlanga nani kodwa abaningi lese manje abantu bawo 100 endaweni bangaya komu oyexabishini ngokwenyama bangaka bangaya exabishini
oyexabishini ngiyamesale kanjalo
hayi ake nivote ngizwe lapho ukuthi nina ningaya kulo umsebenzi wekhapheshi na iklabishi mese kudlula utshwala emva kwalowo noma ningaya kulo wenyama mase kuqeda kudlula inyama kuphuzwe kwemandle kamanzi kugoduke ngawuvula utshwala
ima awuvumelekile ukuthi uqale kumgido weklabishi udle uphuze bese uya kulo wenyama
hayi Kato 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 Mubu
Ngamsika azikhanje Ngiwela ngasenyameni
Kodwa phela uzoli alibulali muntu oqala udle lo Kodwa abantu abaningi bangayapi Uthi bangaya eklabishini
Eklabishini
Hayi ngeke Hayi komini
Singazwa kubantu ukuthi bayivuka kanjani Kodwa nje mina Hayi mfethu ngake ngikhubeke
Ake nisho ke ngizwe ke sokusho nina ke ukuthi ke mina ningaye ekhabishini emva kwaloko ufa mabhodi lokhenqeni nibone imoto laphana i-truck yaba SAB reverse it ithulula lo mgido wekhabishi ithulula namakhese enyama ngale enyameni kube ngena ama spring water stilwater ningaya komuphi umsebenzi Kowe khabishi nya entshwala noma inyama enmanzi sozwa nga
Eyi mndlo asinikazani manje hayi hayi yonke lento ayihlukile na